the first governor of Kericho County shall be one, Franklin Kimngetich Arap Bett. Senator atakuwa vile ameomba bwana Charles Keter ameniita jana twende tuzungumze na tukubaliane vile tunaweza kusaidia katika kamati yetu.
I want what the wananchi can give me.